Ko te ingoa o te whaitua o Whanganui, tētahi take e tino tau patupatu hia tonu tia nei e te mā tinitini, moroki noa nei, moroki noa nei. Hioi, kotahi noi ho te hia hia o ngā iwi o te awa o Whanganui, ara kia tika te reo, kia tika te whakahua, kia kore ai e he tonu I te marea, te ingoa o tō rātou whaitua mō āke tonu atu.
Tonu ana ki tā mātai o kapai, kia oki mai anō te ingoa tika. Eara I te mea ko tēnei kaupapa mō te H anake, engari ko te waka tika I te ingoa. Kia tika te ingoa, I te mea ā koa ko tō mātai waka ua e rereke, te ingoa e aupe I ana I mātai. Arā ko te ingoa tūturu ko te Whanganui ā kupe. Arā katai ka umai a hau, kā roa kā nui tōna tatari, arā e wanga nui anō. Arā, e arā I te mea kei te kōrero mo te wānga, ko te wānga ko te roe nui mai manawa tū tai atu ki te kūrai o Taranaki. Ko eira ko te wānga nui. Engari, mo tō mātou awa ko te wanga nui ā kupe.
The original spelling was Whanganui since 1837 when it was first transcribed.
Kei te mōi o Whanganui tia te motu I te tangatara.
The mayor says locals will continue using what they're used to.
Me o ka tairanga ai I ngā uatanga pai o Whanganui. Kia uru mai te tangata, kia kite mai te tangata I te ata o te awa, I ngā wā I pai o te taone. Engari koe a tēna e kimi ana I te kutu. kia wāki atu ki te motu ki te ao.
Anybody that comes and starts pronouncing Whanganui as Whanganui is in a serious lot of bother, and you will get hell raining on you from both houses.
I don't mind either way.
I think it should just stay the same.
I don't want the H in it. I just want it left as it is.
WH.
How ki tino he ai ko te awa, kai rata te he I te awa, kai te taone, kai te tau te awa, kare he he.
I te mea e mana nui ake tō ngā itori o te Pākehā ki ngā itori o te Māori.
The local iwi taking time to remember those who didn't live to see what they regard as a very significant decision.
Koutou ngā uri no reo ke, no iwi ke, me ka amai koutou ki te waka ua I te H. Nō reira, me he mai, me wangai mui mai.